Kerali Wakua,
Delia Twab,
yes, the Warangi,
on your
Makana Maramine, eh, 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 eh,
eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
Karamado karamu, abu kine kurumanu.
Onyama, 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 on Chineke,
kwanu
eti buzilo we
akochela ma mma kini jaga o
eti buzilo we dio
kwanu wata wanya
buzilo no
ke banyera kaya na ba
eti buzilo no we dio
obu kini kono eche
echi
dio
nizikwa eche buzilo we
dio eva wongo chira hake ni kaga ludi opa gito
eche buzilo we dio
akani leji visaki
Zion.
Hey, one year never come where Bezilla. She never see one wagon.
Onye na-cheze, 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 on
onugi oke ifufe na onugi mmiri na onugi amaro mi ne mewo kandeli we kijabike chineke bo yewu ga tuwe bo yesem Abraham, Chi Moses, Chi David, Chi Nanuku Elijah, Onye Ma, Yes, I'm worried, Onye Wiwe Nuwambo, Amarambo, Akukore Mubegi, Akukakie, Opa Mwamwa Totofue, Awezi Obu, Akukakie, Opa Nobari Bolari, Don't worry, they are on your wing when you are Gina Kibo. Oh, you mean a Yibo. Oh, what a man, if we be a Marabo, oh, Romana, Amara, Nadi, Yibuji, Zube, yes, it's a Nagi, Amara, Amara, Gina Kibo. ese puro mi
ina gozi nigie ikele kweka apura
imamu
ikaka kweko nye choro mwa weda no digi baraka mwa
aroku gake bi
ikaka kweko nye choro go webya bera kweko la
aroku gake bi
le wandi rera le wandi no namba chine keso narila
aroku gake bi
okwa kine mabubu mura mwa yadi
nduozo
ina gozi onye kwere na gi chine keki wedi ma
Chineke kiwe di ma
Ewe
Chineke kiwe di ma
Ona gozi onyo
Ona gozi ndipwe arena Chineke kiwe di ma
Ondike kwe wagari
Chineke kiwe di ma
Makana matu ke kwe chawa
Chineke kiwe di ma
Wewalo so wala
Ona gozi ndipwe arena Chineke kiwe di ma
Opwa kibo de jinjim Opwa kibi kene meriamu Makani maraso tunile keluwa Nani kimara iye nilikire notisi wekea Onye kechara luwa Wekumaya opuro chichi Mande mwegi pila juwa Chineke yese poromgi Ikere ndidi oji Okwa kikere ndidi oja Ike kwara dina chuyuye Chineke Ese purungi Wewego nike charaneluwa Wemeko ye nibe yao Mano okuru nabu madu neke Yewe ni imitation
Ese purungi
Mani sirike o
Ese purungi
Chineke onye ebere
Sinese purungi
Soso onye kwere
Nama
Kine buru zombi razu
Onye
ebere akagidike
Onye amiko
Chineke
ese purungi
ewo Umununu kalidima
ewo
Bidu tutu kwebukwe
ewo
Wekwagidarue na bali
Chineke mwe goze ha
Umununu kaliwe
na manareke
Webidu kwebukwe
Wewe gozea Wesinu anadima Wesinu anadima no
Yes, he that cared for the sparrows
Can even care more for me
Hewe gulebo bibie Mana anya chine kidinaruha Odige kwa kikebeha
Yese puro mio
Ewo Onye omiko Le wana kosi miridinuwa Ike charazu chinyo ya nimbo kosi Mbona magari Were nefego kufe Akambebu nye kufeke
Mbunyo madolido
Ina gozi onye mwere nagi
Chineke kiwe dima
Ata majangi mao Ido nanduduka nure nanduduka Omo kuro
Chineke kebere
Janu ya mao
Chineke ki